dufite uburenganzira bwo gusengera abantu kugira ngo babone kubaho kw'Imana. Yesu yaravuze ngo mugende. Mugende.
He told his disciples to go into all the world.
Abwira intumwa ze kujya mu isi yose.